Bawosomandla wena wadala amazulu nehlabathi. Wadala nako konke somandla somathamsa ngokwezondawo. Ncwele ngunaphakade ubonakalisa ubukhulu bakho ngcwele yaphakade. Naba bantwana bakho somandla somathamsanqa. Owabathengayo ngelo gazi lakho linqabileyo malusolungileyo. Bahlanganisene apha somandla somathamsanqa. Ngelizwe linye somandla somathamsanqa lamathambo. Ncwele ngunaphakade kulo mzi somandla somathamsanqa. Bawethu asezulwini wakwamini somandla somathamsanqa. Sicela wena ke njengelenkulu njengenkokhele enkulu Yehova mnini izinto zonke bawethu asezulwini silungise ezantsi emhlabeni silungele wena ncwele ngunaphakade bawethu asezulwini lungisa somandla somathamsanqa kulungele le nkonzo yakho somandla somathamsanqa kulungele le nkqubo yakho kulungele lo msebenzi wakho uthe wawudala wawumisela le mina namhlanje ncwele ngunaphakade bawethu asezulwini basikelele bawabantu bakho benze somandla somathamsanqa kutho kuzawuphuma emlonyeni ncwele ngunaphakade beyimpefumlelo yakho somandla somathamsanqa malusolungile bathethe izinto ezifanelekileyo ncwele ngunaphakade bawethu asibezenziwa kuwukhumbula umntwana wakho somandla somathamsanqa wemkangendlela somandla solufefe bawethu asezulwini eyaziwa nguwe mnini izinto zonke themba lethu sisondela kuwe ke somandla somathamsanqa uba udala uxolo olutsha somandla somathamsanqa wenze babantu bakho babambane ngezandla kususela ngale mina namhlanje bawethu asezulwini benje njalo ukuhlangabezana ngonyana wakho nguYesu Kristu Nkosi yethu amen.
Kakhulu emfundisi siyabulela kakhulu ngokuthi vulela lenkonzo okanye ngokusivulela ngomthandazo lenkonzo yesifundo nesikhumbuzo ngotata uVuyisile mini dingu kansela uMbotshane opha eChristiani District Municipality ojongene nelacandelo lezoqoqosho andishwa ngathela ndizawuphambi koba sibe siyaqala Honorable Acting Mayor Mpengezi ndikubiza uze ngaphambili uzosamkela. Ndicimba kubalulekile ukuba wazi uba ngobani aba bantu ubamkelayo. Kodwa asizuphelela ngoku kwazisa nje abantu abalapha izaba into esizawuyenza iqhubeke. Xa abantu bemane bengena nabanye abantu mhlawumbi esingabaqaphelanga ngoku esizawubaqaphela njengoba ixesha lihamba. Sizawumane sisithi sibuqaphela apha phakathi kwethu ba kunenkokheli esuka endaweni ethile. So ndenzela uba umntu andimintroducer ngangoku siyazi uba izawuba into ezawuhlala iqhubeka leyo kwazisa abantu abalapha phakathi kwethu. Mandiqale ke ngomnikazi wendawo ndiyivayo mhlawumbe noba ifakwe apha All right. Next time ngani zawuhletshelwa, nihletshelwe kani ngathethi yone. xa ndigqibothetha uba kukho into efuna uyalezwa iyalezwe xa sele ndiyekile uthetha. Kodwa kuthiwa nje kukho imoto evale phaa egeythini evalele imoto ezisa izinto ezingxamisekileyo kufane bazilapha ngaphakathi. Ayichazwanga ngee-details zayo kodwa kuthiwa yimoto ebomvu. Uba uqhuba imoto ebomvu urhobe nje imoto yakho uba uyimise phaa ngasegeythini ukhawulezise usincedise kuba kuthiwa ivalele izinto ekufane uba zingena apha ngaphakathi ekhayeni. Bendisathi ke ndifuna siqale ngosokhaya utata uBongani Mpengezi ongu-acting mayor walapha intsika yethu local municipality ngulo ozawuphakamisa isandla ujwa siyakhahlela masimane sithi shine ndike ndaphantse ndathi makabulise nganye indlela into enayo kamena seburhulumenteni a ecaleni kwakhe ngu-honorable executive mayor. Yabona ko mayor bafani xa kuthiwa executive boyazi bamandla makhulwanyana ke ngoku kulowo umayor honorable executive mayor weChrisani district municipality utata ohloniphekileyo utata uwongama Gela intsalelwane yangapha kula masipala wasemalahleni ndicela uwave msuthu shy ezinye ke izithethi nabanye abantu ndimncinci kakhulu for uba ndibazise ndingumntu wena omncinci uyeke nje uba ndenziwe mkhulu ndazomiswa apha ngaphambili namhlanje andizubazise ezinye izithethi zizakwaziswa ngabantu abakwinqanaba loba bazazise kulaa tafile ingapha ya kunomntu osiphethe sonke apha andifuni nokuyenza impazamo yokugqibela ngaye kuba ndonqena uthi xa ndiphuma apha banento yothatha izigqibo bengahlelanga naphantsi beme ngeenyawo kukhona utate kuthiwa ngumawawa ngu-regional secretary president of the ANC kule region ibizwe ngoChrisani yeyesibini ubukhulu uba ndiphazami apha ephondweni le region ekuthiwa iChrisani region. Ndazisa ke ucomrade Lusanda Sizani inzalelwane yangapha engcobo kwilale kuthiwa kulahlangubo ibomvu kakhulu ke lalala suka kuyo ngambona nje mhle nje apha ecaleni kwakhe ndizawuseze ndihamba ke ngala order apha ecaleni kwakhe ngu-honorable Nqola olilungu lepalamente enkulu le kazwelonke abantu balapha ke bazi u-f d udla ngoruthi utata u-f d sigqibile phaa sivumelene phaa kulaa ndlu inkulu usuka phaa kulaa ndlu inkulu i-national parliament u-honorable Nqola shayi phayana ecaleni kwakhe ngumntu ongafuni ukwaziswa apha engamelanga uba ndiyamazisa uward councilor okwangumhlekazi utata umnqanqeni ungaweyiva nje kuba ufanelanga uba ndiyakwazisa wena ufanele uba bakwazi bonke abantu balapha mhlekazi ecaleni kwakhe kubekho u-honorable Keleku olilungu lendlu yowiso-mthetho apha kweli phondo lempuma koloni naye usuka ngapha kulaa ndawo kuthiwa kusemalahleni niyayibona mos abantu abatsha basepalamente nathi ke sikwipalamente yethu apha ezantsi mqoma abanye abantu ndizawuye ndibaqaphela ke ngokuya amaxesha yam kweli cala lingapha ndiqaphele ukuba kukho noko ifuneka idolo noko libe khona kukho umtshana wam ngapha kodwa sefana nomntwana walapha yena kuba oko ehamba nale femeli yalapha ukhansila untsaluba oililungu lala komiti ikhokhelwe ngujwarha bulisa kodwa kubekho abantu ababaluleke kakhulu executive mayor ndizithetha kakhulu mos nemveni ukuba ndiyazisila iphinde ndibekho into endiyithetha kakhulu kukwabanji zitya kubekho abantu ababaluleke kakhulu apha phakathi kwethu namhlanje ifemeli katatumini nayibona laa tafile abantu bakwatatumini ke noba awubazi ikhona into abaqaphele kangayo kwa ufuneka kesike sicaciselwe lento baqaphele kangayo uba isukaphi kuba bangabantu abanebala elahlukileyo ndiyayibona baba andiyazi babasinda njani ngela xesha lomzabalazo uba bangathi vele batshintshe nje fani bathi hayi singofani wathi wathi kwenzela uba bangaqapheleki sihloniphe kakhulu ifemeli ikhona apha phakathi ndicela sithi shine phakuyo siqapheleke wonke umntu ingakumbi icommunity yalapha ngokuba ibe lapha izova ngobomi bukatata uVuyisile mina bese nijilo ke ndathi emveni koba ndazisile nje abantu ndiqaphele abantu abalapha ndizawucela ukansila uMpengezi ongu-acting mayor walapha intsika yethu local municipality eze ngaphambili azokwenza amazwi okusamkela ukwenze basikwazi ukukhululeka apha utata uMini ke xa bendifunda apha ezimbalini khange ndive kakhulu ngenye icawe ebeyikhona enye icawe ebengena kuyo enaba bantu abanxibe njengo-honorable Keleku kanje so uba kuye kwavuka ingoma emntwini yala xa behamba kuyo andiwukhathazeka xa abantu besithi xa simkhumbula funeka simkhumbule ngale ndawo ebeyithanda so xa siphakamisa ke u-honorable mayor uba u-DJ okanye kukho umntu lapha ongake atsho ingoma andinawukhathazeka ayinawundikhathaza loo nto over to you honorable mayor
Tina sikoti weka Uliva uliva uye Tina sikoti weka Uliva
Sase bachafa masiyekeni Masiyekeni base bachafa Program director manqale ubulisa wena Dzwaga kahle lapha kuwe emini nje bulise u executive mayor ohloniphekileyo utata uGela bulise umthumi mnikazi wayo lento bana ngambulisa unyansile utata uMbotshane ngiyaxa ngiqitha apha kuthi hey fondini uthathe lo zwipho zibeka phaya onantsikeni uthathe imoto yenu masipala akasiyiyo lanto lamfu so umnikazi ufuneka umhloniphe entweni yakhe siyayihombela ke into yakhe kuba uthi ufuneka xa uthunyiwe wenze lento uyithunyiweyo uyihombele lento singadibana apha ezitratweni uyinto emdaka engafuni uyosebenza so Siyabulisa kuwe wawo. Sikhahlele kakhulu ilungu lepalamende honorable Nqola ohlala ngapha ezinhlanzeni. Amadoda asenzele umsebenzi omkhulu pha uqokelele lizwe libe nestability. Honorable uKeleku in the level of the province sisikeleleke kakhulu apha sinamalungu epalamende aze apha. Ifemeli katatu mini yonke ngokubanzi sisitsho into yokuba bengumsebenzi weminyaka kodwa inqaba niyena nyamezela liyafike lo langa iyasongwa ngokimpahla uzawubuya utata abelapha ekhayeni kuba nakokeno ba neba ngibatatu mini nifuna uba makabuye newani kotela ncadi kana yemiya baye amadlaka oba omkhulu aqhubi inkunzi zenkomo okanye ndalala mina phe emhlahlana ndimazi utata bakukhwele ntoni phezu kwakhe ngondilele apha kanti ke xa ungundoda esixhosa xa uphuma abantu uyajonga uba la madlaka kuthi akho ndimoshakeleyo wenzelwe loo nto ke namhlanje uzawukhululeka ndibulise ookansila bonke ningabacalulanga abesigqeba icommunity yonke yase hlahlana ndiyanamkela fama apha ndive ndithi qha namkelekile into enayo ezasikolo ndakhuliselwa kuso lo cawe bikhathelwe ngusibusha ba I know ze ibeka ndiyawenza umsebenzi wami ngokuphelele xa nozondithi hayi ke namkeli ke ndiyahamba lohlala phansi nawashukani bambele le ezibangeni doctor ab ke le ndoda itheni ngazimkelekile njengoba uyabaleka lishiqo ndinamkelela ke apha insika yethu kumasipala onedolobhu ezimbini wenziwa itsomo necofi imvaba xa ibizwa igama layo kuthiwa insika yethu municipality kumasipala onewadi eziyi-21 kumasipala orural selaleni aka generate revenue uxhomekeke solely kwi grants national treasury so uyawuthi ke ngoxa ume apha uthi inoba yemalini le uyinikwayo phambi ngesi ku national treasury fumaniseke intoba le yokwenza indlela nobhala indlela zalapha zingapha ku 400 kodwa ive ibe yi 43 million so uthi ke ngwena mthumi bengeza ukuthi nitoyitoyo apha ithi hey bafuna izindlela imali iphelile kaloku sine ward eziyi 21 lali ward nganye ifuneke uyobele kweliqhekezanyana ungabikho ukucishilelana naphansi uyawuva abantu ke ngokuxa usiya kubo usiya kwi IDP usiya kwi annual report ngethamsanqa okanye ngelisho uye kwicala elingenandlela fike pha kuthiwa akho ndlela apha kokudala thina sabakhona apha sihambe ezindongeni utshile apha kufuneke mos uye uwell equipped xa uyebantwini ungamanzi ithi hayi andihaba kwenzeka ntoni utsho into yoba hayi indlela siyenze emhlahlana apha kule wadi ikhona indlela esiyenzileyo apha siyenzile indlela emhlahlana so ndinamkelela kuloo masipala ke uxhomekeke kurhulumente ingxowa karhulumente kazwelonke ongakwaziyo ukuzenzela imali ngokwakhe ndinamkela ke kuba eli gerila namhlanje lisidibanisile apha utata e-credentials ezinkulu kakhulu nobhala i-credentials ezikwaziyo ukudibanisa indawo ezimbini nezintathu tata umini ebelikomanisi enzi eqokelela abasebenzi umzabalazo wabasebenzi yawazi so ngumntu ultra left le ndawo aziswe kuyo ngoku uze straight apho khona belonga khona doctor so namhlanje njengoba silapha amaqhawe asekhrisani arecogniziwe kwadeclareishwa i-national liberation roots ikhona ekavuyisile mini executive mayor enye i-national liberation route nantsiya kakhrisani so sifuna ke ngoku kufast trackwe le liberation route katatumini kwenzela into yoba noko xa sisiza apha sikhaphe abantu abafuna uzobona eligorha kule ndawo likuyo sikhawuleze kuba sifuna ibe yi-heritage site lena ngokupheleleyo because i-history katata umini inzulile udeserva into yokuba abantu base-South Africa in particular basentsika yethu babhenefithe ngokubakho kwakhe apha phakathi kwethu namhlanje so xa usenza i-liberation route ke ngoku awufuneka usese utsho into yokuba uvuyisile mini akaphelelanga apha qha naze enye iarea zakwabo iifemeli zakwabo zingaphaya ezinye uyinabise nobhala i-liberation route iqabele phaa iyofika kwelaa cala ngaphaya so loo nto iyawuthetha i-service delivery enza isense notata umini ephumle phaa wovuya onwabe kakhulu xa iimpula zikalujaca zakwabo zikwazi uhamba kwindlela ezibhetele ngomzabalazo wabo abawulwela nzima igazi ukufa yena wade wawuxhonywa ngomzuzu wokugqibela so akufunekanga ke ngokuxaye lapha abantu balapha emhlahlane bangabhenefithi ngokupheleleyo sifuna le ndawo ke bantu bakusumhlahlane njengoba ndinamkela ingabiyo ndawo enizawuthi xa kuze ii-tourists apha kunyuka ubugebenga abantu babantu baze apha bazawushiya imali ne-economy intsika yethu ibe bhetele bakhuthuzwe babulawe sinengxaki ngoku ye-crime enyukele phezulu ukuba kukho abantu amasamariya afuna usincedisa athasele lapho kuloo ndawo ahijekwe e-South Africa so kufuneka ke silwile ke naloo crime Ndinamkela ke apha kule ndawo ndinomkela nge 6 ka November amangcwaba katatu mini ayabekwa amathambo katatu mini ayabekwa phaya aphumule njengoba sihleli apha namhlanje zi programs ezilungiselela lo msitho omkhulu kakhulu ndibudanaka ke kodwa abantu basemhlahlane babhityile apha babonakala ngam le programs izise apha kuba bekukhumthelela xa sixoxayo apha ithene ndizawuswedolophini I lecture katata umini sihleli apha emhlahlane so ekuxoxeni kwethu ku technical nansi ka team yethu savanda oba mayibuye le program izokwenzelwa apha kwakhe utata umini bareke ngam disappointed xa ndibonayo ntoba hey abekho abantu basemhlahlane ngoku aba bantu bebe demand ntoba le program bafuna ibe lapha mhlawumbi masithi ke kuba i-programs ezilapha zininzi nge-5 Leba ba hey anizungena nonke apa kuba amadoda afotayo la awasikhupha TV nathi thina asiwo yanga umthetho kodwa kwenziwa sithu umthetho ningasiqumbili ke ngalamhla sinilungiselele indawo enizawubona kuso isifihlo amaholo besike sasoka ngalentene mos executive mayor so nihambe niyobukela isifihlo kakuhle kuba apha kuzawuvalwa abantu abafuneka ngaphakathi esifihlweni baye 100 kuphela so kumenywe ngolo hlobo ningathi bani basemhlahlane xa kuminxa nimile abantu sigcobe esifihlweni lena leqhawe lethu ha nigxothwanga into nayo ixesha eli litshintshile ngoku kuthiwa ngu-new normal COVID-19 akufunekanga sisondelelane kakhulu akufunekanga sigcwale because ubeke senza ngolo hlobo iyaspreada kunento ne-second wave abeyinsika yethu abantwana bethu basuleleke kakhulu cofumva abahayi ne-St James so ningayithathi kancinci into ye-second wave ikhona iyaphila kunyanzeleka sibathuthe sibabeke kwii-sites baquarantine bade balungele ukubuyela phakathi kwabanye abantwana so asinawo ze sibhude nanini na sithi izani in numbers nizawuya in numbers emaholweni nakwezo ndawo sazilungisa in those few words namkelekile apha siseza bangabalapha le veki yonke thank you very much
enkosi kakhulu honorable mayor mpengezi mandi phambi koba ndicele ifamily ize ngaphambili mandazise ukuba pha ekugqibeleni kunotata ohleli pha yabona ke lento yemask abantu nizabona nje phezu mask xa uphinda udibana naye ngenye imini ungamazi ubango lowa ubumbonile kuba imask eziziyabugquma ubuso bethu utata umbulelo Musi uchief director osuka pha kula department kuthiwa yi department of military veterans usuka pha kula ndlunkulu national office sawuyazi kuba elasebe lilona elijongene kakhulu nalomsebenzi wokubuyiswa kwamaqhawe esizwe kuba ngela xesha lomzabalazo umuntu ebethi kulondawa welwe kuyo angcwatywele khona kodwa kwabakho elasebe umsebenzi okanye imandate yalo kukuqinisekisa ukuba lisebenza kunye ne-communities ne-families ukubuyiswa kwamaqhawe ubungaweva nje leadership inkosi kakhulu siyavuya ngoba nisijoyinile manicele ke ilungu le-family elizawuza ngaphambili nalo lizothi qaba kwesi sikhumbuzo sikuso apha ukwenzela into bana sazi utata umini ukuba ebebhilonga kwifamily ebengabhilongi kuphela kwezi organizations bese lezibaliwe apha licala ke si xa singakwazi uhlabelela siqhwabeni izandla eze ngaphambili yebo ndiyoba Ya la la la
Mandibulise inkokheli ezisuka kude nangu bawo uzikalala ndibulise usihlalo Comrade Gela ndibulise Comrade Musi phaya ubambela meya usaphumile kukho umcimbi ocaba utshisa ibunzi ndibabulise abahlali babuthi ndikhahlele agcina ubuzwe andifuna abantwana bam bakhe eziqhotyeni ngoba ndingakhange ndiyikhahlele inkosi andizubasaya kwezinye izitulo ngoba sebechaziwa abantu ndizawuthetha on behalf of ifemeli ndibulela into yoba side sabese kule process mhlawumbi ke ukhona omnye umntu ozawuthetha ngotata amtyibele amtyibele ngoba le ndoda yindoda eyabheka entanjeni icula ingoma yayo isithi nantsi indoda emnyama vele vutha ndiyabona ke uba yayiyindoda eyayizinikele ngoba ayizange ijike ixela amanye amabhetyebhetya nam loo ngathi ke kwathiwa emboneni uzawuxhonywa ngomso uthini ndingathi hayi ndifuna ndithini ndithethe le nto andibuza yona ayemandi ke amabhulo ngoba ayethi xa kubetha akuxelele le nto afuna uyithethe uyaqonda ukwenzela into yoba ungathethe yakho into ngoba ubuko wathi andiyazi ndaye andiyazi ha everniso ni so la andiyazi akasebenzi ndawo bayayazi uba ke ngumxhosa ungaqala uthi andiyazi ungumxhosa ndifuna ukuthi ke kudala siwuhambela lo mcimbi ude wafikelela kuvutho ndaba ngoku ngoba amathambo asekhaya alele apha etsomo umama notata udade khangibe khona indlela yento amakeze ngoba ngenxa yokubhidana kwezinto ngeyixesha xa kusenzeka izinto sithe xa siwagrumba amathambo wakhe safumana into yoba ngamathambo omlungu la wena oba siyafana nabelungu kodwa singobelungu singabantu kwafuneka ke into yoba ephinde abuyela kule ndawo ayethathwe kuyo aze ayobekwa phaya udade wethu sizawube siphinde siyomthatha naye siphinde sizomnca kubhetele ke ngoku ngoba xa ebuya phaya akazuphinda bheke ebhayi uzawuza straight etsomo kokwabo ndifuna ukuthi ke bahlali ngaloo mazwi ndinibulela ngokungazenzisiyo nikuthiwe iwu ngoba ndiye ndafumanisa into yoba kuye kwakhona i-breakdown apha kwi-communication abantu bebeugcwala phaya eholweni uba kaloku kuthiwa kuzawuqeshwa kanti ke kwenziwa lona umcimbi namhlanje ndicelela uxolo kakhulu loo ndawo ngoba kulapha ezinkokheleni ngenye ixesha unxibelelwano luyophuka ndibulela kakhulu kwakhona ubukho bala maqabane nendlela ekusetyenzwe ngayo khange kubekho lula xa sifika phaya ebhayi siyokomba la mathambo sifike kungekho nenye ikholigi yakhe abantu ke ababesithi bahamba naye bazi-veterans phaya ebhayi ebebengafuni into yoba makabuye azekhaya utata khange kubekho noba bemnye kodwa saqonda uba hayi umsebenzi wethu lula ngoba kuzawugunjwa amathambo xa bazobe besixelele into yoba hayi kuza kwenziwa i-send off phaya kuzawuthwani phaa sigrumbe amathambo sawalatsha enqweleni satsala sezetsomo ndiyayibulela ke lona ngoba uba ngabantu bebekhona mhlawumbi bekuzawufuneka ke kube khona ingxoxo ethi hayi eli qhawa linawusuka lihambe nje ikhona into ekufuneke siyithethile ibaphosile ke loo nto ngoba siwathathile amadama bebengafuni abantu basebhayi bethi hayi liqhawe laseSouth Africa ewe iqhawa laseSouth Africa kuthi kanti linayo indawo apho lisuka khona asinaxesha leenkokeli ezihambe zilala ngathi libhula ibhulo linolala naphina ngoba akukho kwalwa ndibulela ke naba noodadewethu bayaqala ukuza apha etsoma ewe nangu nonqaba ndiyambona ngokubomi ngababulisa amarhadela nangu yawo mnina wam ababulisa hlulu. Yeah. Baqala ukulibeka inqina laba. Ndiyaqonda ba ubaba bhitile bawo batyebe namhlanje. Ngoba nami ndike ndalala ndavuka kusasa ndagqibela kudala ulala ndiyovuka kusasa. Ndiyabona uba ke kukuvuyela koba khona kwala matyambo. Sizawumamela ke iinkokheli xa zithetha kule ndawo ukwenzela into yoba siyazi uba uvuyisile lona usuka phi kubani. Nanku udade babo. Ngoyena selishiyekile ke lo apha. Uleqa amashumi alithoba eminyaka ngoku. Andiyazi uba kutheni kushiyeke yena nje amadoda onke agodi amkile. Mhlawumbi ke le nto yoba yayinguye yedwa intombazana phakathi kwala madoda amahlanu. Abamphatha kakuhle kubhitha. Womelele nangoku usazicothozela usabona yonke into. Siyabulela ke Daps uba ube usaphila. Mhlawumbi ikhona le nto ikhona into ofuna ubaxelela yona abantu. Amandla.
Nansi ndudi mnyama fair futhi Nansi ndudi mnyama fair futhi Basupha nansi ndudi mnyama fair futhi Basupha nansi ndudi mnyama fair Nansi ndudi mnyama fair futhi Nansi ndudi mnyama fair futhi Basupha nansi ndudi mnyama fair futhi Basupha nansi ndudi mnyama fair futhi Nansi ndudi mnyama Nansi ndudi mnyama fair futhi Basupha nansi ndudi mnyama fair futhi Basupha nansi ndudi mnyama fair futhi Amandla Amandla Ayikho i-political party engabakhwazi amandla So xa sithi amandla sithi amandla Inkosi kakhulu etatumini ezininzi izinto esizifundileyo njengoba uthetha nje sizawukhawulezisa ukwenzela uba iklasi le iright yanele le klasi phaa kwa education kuthiwa ngu-1:33 mos so singapha ko-33 ke ngokwapha thina so iklasi le president eright for uba ungafundisa kakuhle futhi uba abantu balapha bangafunda kakuhle nge-values and principles nobomi bukatata uVuyisile mini ndicinga uba singakwazi ukuyiginya le Christian yale province yonke mandicele ke ukupha kwi-department uBrambu uzawuza yena apha ngaphambili azothi gqaba nje nge-perspective ye-department kulo mcimbi ufana nalo siphetheyo apha ukwenzela into yobana njengabantu abanemandate yokudilishana nale micimbi athi che nje sizawukwazi uya kutisha lomkhulu mos isikolo ufuneka ngakuthethe wonke umuntu lapha sisitudent so ufuneka ngakuthethe wonke umuntu athanda ixesha elide kude kucaba kwaziwa noba ngowuphi utishala so uzawuthi change naye azokwenza i message of support as we welcome uCouncillor Bobo engena member ye mayoral committee phaya eChristiani ukwalilungu le REC ye ANC masicele ke uze ngaphambili Brambu
Sanibonani nonke. Mandizi ndazisebenzisile ukuthi ndikumbulelo musi othunywe from ePretoria iOffice kaMinister uNozviwe Maphisa Nqakula noDeputy Sekela lakhe uComrade Thabang Makwetla neLeadership under uGeneral Mgwebi abathinke nge-other commitments bangakwazi ukuza. But some are joining us for repairia around Thursday. Maybe let me recognize in our midst, with all protocol observed, the leadership in various levels, national, provincial, and local. But most importantly, let me recognize the Mini family. To me personally, on this moment, I recall and borrow from a Chinese saying that says, there's nothing as powerful as an idea whose time has come. I've walked a long journey with that family. Silwa siwa sivuka besiqoqa kancinci nesithethi besilapha phambweni. And they never relented. They came to the department, we met in our office. One has been digelo betheta up one office in yam. It will never happen. He won't rest and the family will never rest until Vuyisile Mine and the Mine family come back to their home. It's a moment whose time has come. Thanks for relenting. Thanks for having the tenacity that characterized Vuyisile Mine. Vuyisile Mine was a man of no surrender, a man of death defied, a person who symbolized courage at its best. Maybe let me deviate just a second. I'll bear the consequences, president of the Veterans League, because I'm entering your space. But I think it will be foolhardy of me not to mention what I want to mention. Besides the journey we traversed when Nizeno promised in my office coming to seek for support, but this day must come, we found each other. We had a play, as I say, by Sonke, Saitate by Engo Vuyisile Mine, Ebonisa, how he, Nobokayengo, Nabom Kaba were hanged, a very powerful play. We went together with the family to Cape Town to raise awareness. There was a huge plan to go to all provinces. There was even a huge plan to go abroad, including Sweden. So we've come a long way. But that's but a tiny iceberg of the journey we've walked as a department with that family. The one that touches me most is that in the camps, we used to sing inspired by Vuyisile Mine and his courage. He was a symbol that kept the then ranks of Umkhonto weSizwe inspired. And that's why we had heroes that in his spirit and legacy were prepared to die. O Solomon Mahlangu, O Pani Mulugwana, the list is endless. They were all, we used to sing daily, inspired by Vuyisile Mine, Ukayingo, Umkhaba, and many others who died in the 60s. That's the first baptism one had with the family of the Minis in the camps in Angola. The second one that touches me most was the fact that one of their own, Besimbizu Mary, Unomkhosi Mine, I had the privilege of training her when I came back from Germany. So I had a personal relationship now. That's the second part of my journey traversed with such a great family, and I'm humbled by that. And they always were an inspiration. Mary was in Amandla group, Ebecula recited poetry, like their father. It was like father, like daughter. Ebe military woman, as courageous, engumtu o, uzimisele ukufa, and was born so good, she'll never cower like his father, like her father when she died in the Maseru massacre in 1985. So it's a family that has a strong symbolism in the heritage landscape of our country. They symbolize fortitude, determination, love for freedom, love for our country, and never, never, ever to let it go down the drains. I felt I should make those remarks. But to close on my side, mainly is to reflect a bit. Our department's mandate, one that is critical, is to ensure that we honor those, we honor, memorialize those who have fought for freedom of our country. So we're not here to come and just support in words. One of the things we do, which we will do, which I must convey, is the fact that we will take part in the reburial and give whatever support that the leadership will announce when they arrive. Secondly, we also put ama tombstones on military veterans. So utatumini uzafumana a dignified tombstone from the department. And I'm happy that the family has announced that, unfortunately, and we sincerely apologize that a mistake of such a tragic nature has happened, that Umeri still lies in Maseru. We don't repatriate, but we make sure that they are given decent reburial. We'll be part of that journey, Bantu Bakwamini, when Mary arrives. Sakwenza shows lali party to eat twofold. One, support reburial with resources. Two, we also support the building of a tombstone. That I must commit is what we do to say thank you for the sacrifices that men and women of our country have done for our freedom. That we commit, and I've been assigned to share this message. But even more importantly, we dare not forget that Vuyisile Mini was together with the families Bokayingo, Abu Mkaba. In the tradition of Mkondwesiz, when men and women fall, a tradition which we must respect as government and as a department, is to make sure that those who fall in a common battle are always kept in spirit together. It's unfortunate what has happened in PE, but in celebrating Vuyisile Mini, forever we'll remember that he was not alone. He was a commander, regional commander, of men that laid down their lives. And that spirit will continue to harness and make sure that Port Elizabeth, or let me say Nelson Mandela Bay, becomes part of this resistance and liberation heritage route. If Nimtata ngalendlela Nimtata, and they understand the frustration then now. God, ours is to make sure that we dare not forget that we must unite the people of Nelson Mandela Bay, the people of our country, around honoring and memorializing the great contributions of Vuyisile Mini. Lastly, let me say that I was also advised to say, because Vuyisile Mini inspired many generations, in Umkhonto weSizwe, we've got about 7 detachments. The first detachment of Vuyisile Mini falls within what is called the Luthuli detachment. The second detachment is our detachment that left the country in 1976, called the June 16 detachment. It's followed by Imonkara detachment, which was trained by the June 16 detachment together with the Cubans. Following Imonkada Barak tradition and history, is then followed by Imadinoha, Kulande, Lisandluana, and. I will not name them all. So ours is a journey that seeks to link all these generations as a rich tapestry of our history, reflecting the contributions of men and women that started with those like the first volunteer, Jongo Vuyisile Mini. And in honor of these generations, the second one, there's an historic event taking place on the 28th of September. We want to implore that these events be integrated so that we have a journey of one story of the tradition of Vuyisile Mini. Upani Mulukwana, Usidni Sikete, U Vincent Sikete, and Victor Kaya, on the 28th, 35 years ago, after they hit Isasol, Nyaikumbul, they hit Fort Trekker, Nyaikumbul, Bikumele Bayoshaya Sekunda, and then they were intercepted by the 30 reconnaissance in Swaziland in Bidritif on the 28th of November. It's 35 years, a milestone in continuum of the history of honoring the Vuyisile Minis. We want to implore the people of the Eastern Cape to join the journey of honoring those who followed in the footsteps of Vuyisile Mini. On the 28th, an event will be held at Freedom Park where we'll be honoring those who followed in their footsteps. With those few words, thank you very much for the occasion.
Nkosi kakhulu, siyabulela Prambu. That was quite a mouthful, very informative. Nkosi kakhulu ngale information osinike yona. At this point in time, ndizawu requesta unobhala we-region eze ngaphambili. Uzosi introducela utisha lomkhulu ukwenzela uba iklasi izokwazi ukuqala ngwena entsimbi khale. Yabona xa kungena isikolo kufuneka wonke umuntu azole onepen nephepha, athathe ipen nephepha abhale i-notes. Ndiyaqaphela ke uba kukhona iinkokheli ezingenayo kodwa unobhala uzawuseske esenzela nalo msebenzi wokusiaknowlejela ezona. Siyabulela leadership ngokuba nifikile. Oko simane sijonga. But unobhala uyawusenzela ke lo msebenzi wokuacknowledgea i-leadership ethe yasijoyina nabanye abantu abathe basijoyina. Cimbani obhala masiphakamise wena uze ngaphambili. Yabona ke DJ ubundiqhuba kakuhle. Ungabu DJ, oh DJ ukwelifica kid akasimzameni ngezandla. DJ oyifemeli siyayibulela loo nto. Uyawuzama nje ngento nje uphakamise unobhala. Bese nditshila uma sinobhala uba ngawa ngapha kulahla ngoku. So ububethe ezangoma azangapha emampondweni yabo mgqibile. Hi. Hi. Oh, bribe you and
Amanda! Amanda! Gawe, two! Viva ANC, 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 viva! Amanda! Pambili nge spirit sika tadumini, pambili! Amanda! Pambili nge veterans ANC, pambili! Pambili nge mkondo wesizwe, pambili! Amanda! Kolo ke sihlalo. Andizo reporta ndawo mna xa ndithe amandla fanele nditsho because ndikhokele African National Congress iprogram yoburhulumente kodwa funeka sikhumbule apho sisuka khona. Sizawucela phakathi konobhala we-MK okanye usihlalo we-MK ibe ngabo abazawuintroducer upresident basinike nje nabo ugqabagqaba wentetho because uTatumini was a member of MK, a veteran ANC, a lilungu la African National Congress. Asebe lapha masibanike lonqaqheba sibosha ndiyaxolisa because funeka sikwazi ukurecognize everyone because umsebenzi kaTatumini ngowethu sonke asimonelani ngawo. Sifuna everyone participate meaningfully. Thank you very much. Yalilizwe lelo khokho bethu elilizwe labantu abamnya elilizwe lelo khokho bethu elilizwe labantu abamnya
elilizwe phatha ramaphosa elilizwe labantu abamnya elilizwe phatha ramaphosa elilizwe labantu abamnya elilizwe lelo khokho bethu elilizwe labantu abamnya elilizwe lelo khokho bethu elilizwe labantu abamnya elilizwe phatha ramaphosa elilizwe labantu abamnya elilizwe phatha ramaphosa elilizwe labantu abamnya elilizwe lelo khokho bethu elilizwe labantu abamnya elilizwe lelo khokho bethu elilizwe labantu abamnya elilizwe phatha ramaphosa elilizwe labantu abamnya amanda Oliver Tambo, Bambi Sandla Sam, Oliver Tambo, Oliver Tambo, Bambi Sandla Sam,
Long live the African National Congress, long live. Long live the South African Communist Party, long live. Long live COSATU, long live. Umkhonto, umkhonto. Wathinta abafazi, wathinta abafazi. Roar, young lions, roar. Amandla. Long live the undying spirit of the Mini family, long live. Long live the undying spirit of Mam of Tatumini, long live. Long live the undying spirit of Commander Nomkhosi Mini, long live. Amandla. Man, put his band balapet so man, run no banning about set so more in about saying one scandal last leg. All right. Mandibulise kwi leadership, the African National Congress, ekhoyo apha nombimbi. Olungunqantathu ndibulise kwi-commanders nee-commissars zomkhonto wesizwe our glorious army ndibulise ingakumbi kwifemeli yakwamini ndibulise kubantu balapha etsomo ndithi botani okwama kukuninzanga i-senior zam sezithethile apha ndifike kuthetha ukomisa apha okwamu nje kukuthi ndipandakanye okanye ndithi gqaba-gqaba ngengongomanyana ezimbalwa ebenikhe nazibona zilapha ezindabeni singamagqala omkhonto wesizwe kwele Mpuma Koloni which is the only united MK structure in the whole country. bantu basetsomo kufuneka nivuye xa nikule family nazo neziphini families ezikule ngingqi yaseKrisani ngoba la maxethuka bantu bakwamini kulapha iinkosi zabathembu nezamaXhosa zazihlangene nabelungu zidefenda lo mhlaba ukuze uyazi ke loo nto uba umhlaba wakhuselwa
ngokuyimpumelelo ubona ngokubakho ilali. The white people commissar failed to remove us from our land. They might have driven us from other lands like Oma Alwal North and so on, get ordinances, but they failed to remove us. The people of this area, that is the Eastern Cape, fought a 100-year war, Nabelung, from 1779 to 1889. Aphinkosi zathe zakhothama. Ndizake nale mbali ngokokuba ootatumini nootatumandela when they decided to form umkhonto wesizwe kwiinkosi ezikhoyo apha, ndazi noba inkosi ikhona ekhoyo apha, mandikhahlele nakwiinkosi zendawo. Agcina ubuzwe. Uyabona ligama elimnandi elingaske ndiyibone le nkosi. Xa kuthiwa gcina ubuzwe, it means you must protect the heritage of the nation. Mhlawumbi mandingazihleli okanye ndicule ndizichentse lapha, ndihamba namadoda amabini apha komisa provincial structure. Ucomrade uMatikinga uPhumzile, ucomrade uDilima Nkosana yasemachaweni nguchairperson weprovinsi yethu lo. Into ebanguba ndiyitatshe le nto yeyokuba abantu bethu emveni kokuba boyisiwe okwethutyana ngeBambatha Rebellion, which was the last battle that our people fought against abelungu, they once more decided to take up arms in 1961, ngo-December 16 when UMK was formed. And niyile family nalifaka igalelo ngokuba ninikeze ngonyana wenu walapha kwamini. Ananela nje ukwenza loo nto naye wanikeza ngentombi yakhe unomkhosi mini esaziyo ukuba wawela emasiru. Uyabona ke ngoku andandisahambi cawa, kwakuthi xa kufundwa isifundo ndizibuze uba ke ngoku uYesu lwaseJerusalem mosakekho izawuthina pha kum le nto. You see, as the community ubuya simamele esa slogan sithi long live the ANC. The ANC will live longer only if we vote for it. The ANC will live longer only if we maintain its values and heritage. Ayizuphile ANC comrades if we don't maintain its values and heritage. Sibe ANC nje ngezinqibo, singabiyo ANC ngezenzo. Niyanibamba mosibanithini. And ke ANC yalapha kulelali kuthe kusemhlahlane ha. ANC yale branch comrades is not the branch secretary, the regional secretary. ANC yalapha nini? And ANC yalapha ayingosihlalo no secretary bale branch. ANC yalapha ngamalungu ale branch. The leadership unibaphathisile because there must be an office that is responsible ukwenza izinto ze branch. But the leadership has to listen to you. Nani niba mamela. Imigomo ye-ANC bekiwe pha nobhala ikhona la ncwadi ithi the branch induction manual of the African National Congress. If as a person who's a branch member of the ANC, you just read that book. Sifike ngokufika mosapha. Angaphaza nobhala wesebe. Kanti uyibhudile, kanti xa sibonisana sizawukwazi ukulakha eli sebe libe strong. And comrades, the ANC will only be stronger if its branches are strong. Kho la ngoma niyiculayo nobhala kuthiwa amandla asemasebeni. But it must only not only be amandla esemasebeni because of ukufaka leadership. But it must be amandla esemasebeni because ibranch yalapha xa kungekho manzi apha iyahamba iye kumasipala iyothetha into yamanzi. Ibranch yalapha iyahamba iye kumasipala iyocela ikliniki. Ibranch yalapha xa kunzima imoto kuba zizendleleni ihamba iye kumasipala icela kuzokwenziwa indlela. Uyabona ke loo nto siyithatha kule nto uba le family yalapha paid the ultimate price. Kodwa kwam kukuzointroduca uDr. Zikalala. Kodwa ke kufuneka ndimhlakulele ngento ethi siyile province of the African National Congress, Comrade Zikalala. We are saying masiyeke ukurhuqa igama labomini nalobo Mandela eludakeni. We wear a uniform. Siclaim into basis members of Mkhonto weSizwe and go and try and disrupt into the final Zondo Commission as enza umsebenzi omhle esivuyelayo. See the province city again, not in our name. As a result of that, we took a decision, in fact, go 2019, Commissar, in our conference on the 19th of July. We took a decision that let us stop wearing the uniform. First of all, we are born a comrade bethu or some of our people who claim to be MK veterans, benxibele uniform, be macha iploch, be gilana imingcwabeni. Abantwana bethu basikwece banani senza le nto ezinkampini. And we can't answer. Because asibazi naba bantu, uba wakwayinxiba i-combat nebhuti, inoba uyicaphukela nangoku, ne, komisa. You know, a soldier who's won a combat, akasifuki ayinxibe nanini na. Therefore, see the province, we took a decision, now the blazers zethu. We've bought these blazers. All of us in the province, ukubanga bana komisa, the president doesn't answer. Because we made a call in that petition. Uba masifane nezinye countries where military, I mean, liberation war veterans, we've even cancelled the name, so I suggest the Lepaku Sikh Society. Amongst the names that we call for, we cannot be called military veterans. You know that, our Tambo scorned upon militarism within MK. We were liberation war veterans. Ilogic yalendo ke it, naziphina iveterans are always named zithiya ngokwephulo ezazikulo. Sine Second World War veterans, sine Korean War veterans, sine First World War veterans. Utheni ngoku siza usuke sibandakanywe ndaweni yokuthiwa sizi military veterans. Let those veterans that fought against liberation bazibambele phaa babe zi apartheid war veterans, sibazi futhi but they were apartheid war veterans. We are not going against the grain of a reconciliation, but we are going according to military norms. In any military norm, even with MK, angithi ubabalile ama detachment. Hayi, we are sad. Uthe etc. Uthe nezinye nezinya ayisukhala phu. Kama young lion wodwa la ke komisar. Ayakhala ku. So comrades, it's proper, komisar. Ndisithembele kuni ke ni motivate le nto esiyikhulumayo. It's proper that we categorize if war veterans according to the campaigns they were in. We were liberation war veterans. For instance, mna can't integrate, I mean, you can't just call me a military veteran. We are also saying, sizos identify up, kale please, itai elimnyama, elne emblem MK. Iparei, ibrukwe, egrei, nezihlangu ezimnyama. We identify. Because anyway, le uniform siyinxiba during occasions ezifana nezi. Abo kumele siwonge khona amagala ethu. We have said this many a times. uba ayizuba mandi uba na uphi nomuntu ahlese nyuka enxiba uniform yakhe singayaziyo APWB inxibe yayo amabhula anxiba ibrown yawo aphethe flag yawo yakudala apply phethe yayo eyazani la ndiyazi zandiyibona nezinye ke. But what we're saying, let war veterans be identified accordingly. The act yenziwe sine uniform yethu as military veterans now under the act le bhatyi yethu egreen le efanayo nale inxitywa ila unit yamajoni iye imatshe ngemingcwabo uyayibona mos le nantsika le ceremonial guard. And we're saying komisa, let us be honored with military colors because we served this country and it's happening anywhere in the world that veterans are buried with military honors. Ukwenzela siyeka lento abantu behamba benxiba uniform esingazaziyo sicela loo nto and ke izawuba strong ke loo nto comrades when you as the branches of the ANC support us. Because we cannot allow igama labo tatumini lihambe lirhuqwe elidakeni kude abantu abawaziyo umkhonto bayayazi uba umkhonto wawumele ntoni. But the younger generation xa ibona simatsha sisiye prasa kulungiswe prasa siyothi umbalula kayeke laa nto kusithiwa ngumkhonto lutshoyo simatshe siye kuzondo wonke umntu uyaqhwaba eSouth Africa uzondo wenza umsebenzi omhle uvele umkhonto usithi mayidisbendwe le nto. It can be komisa, it can be mandingatyi indawo enkulu bendizobeka nje elibakala lethu so that you have our understanding, you have our support. But nani as the community, because as MK we can only be a certain number. Sizawuhamba sihambe siphele simemorializwe ngolu hlobo lotatumini. But when your memories are dragged kuzawuthiwa kuthethwa ngotata umini umntana angamamele ucinga ngokalini house nomnye umfo bekambone ematsha phaa edakwe nokudakwe enxiba iuniform. No, it can be correct. So siyacela kuma-branches e-ANC, siyacela kuni leadership ye-region with your branches niyipromote le nto esithetha ngayo niyi-advertise niyimakethe so that our people understand umkhonto was a dignified force. Umkhonto was a disciplined political army of the liberation struggle. You can't now, when the liberation struggle goes forward, iphuculisa izwe ufuna ukuyibuyisela emva. Okwamuke ibikuzokugabulisa igcawu. Ndigabulela ukomisa u president we Veterans League nguye ke ozawuthetha kamandi kakuhle nani ethetha ngalamagqala xa sithetha ngotata uVuyisile mini nabanye awaqhonywa nabo nabanye abalandela emveni kwakhe sithetha ngokuzinikezela lanto kuthiwa supreme sacrifice that was paid by those ube sikwazi ukunyathela kulo mhlaba. Niyayazi mos ube ningena uhlala ngolu hlobo apha ngesengeni lumathanzima nemvuku zakhe. That little freedom liyoba sikwazi ukuhlala apha sipolitike sithethe nge-history kaVuyisile mini becomes your first freedom, the freedom of choice, who to choose to lead you, to lead your government. Mandiphakamise utata udoctor ke ningathi maxa kufenta umntu nimbizayo kanguye lo udokotela ngulothi makufuneka kuchutywe ubuchopho lo we PhD laba doctor laba yaqa kuthiwa is there a doctor in the house athule ngoba uyazi ukukho umuntu ogulayo kodwa ke xa sikhala sonke njengangoku si lose the battle of ideas siyakhala ke ngoku sithi are there doctors in the house amakomisa afana nokomisa umusi lo nokomisa uButsnoki zikalala mandukuphakamise president we Veterans League wamagqala enkululeko ekwalijoni lomkhonto ephethe iVeterans League kuzwe lonke amaqhaqo amadala ehamba notatumini basekhona nalandele emveni kwabo nanku president wabo manje ukuphakamiseke komisa enkosi.
Comrades, Program Director, members of the National Executive Committee, Provincial Executive Committee, Comrade Minis family, comrades, friends, family members of those gallant fighters who fought selflessly and gave their lives and fought for a better tomorrow. It is a singular honor for us as members of the Veterans League to be given an opportunity to pay tribute to the gallant fighter of the struggle for liberation of South Africa. It is 56 years since the hero of our struggle, Vuyisile Mini, together with his comrades, Wilson Kayingo and Zanegile Mkhaba, were summarily executed on that fateful day on the 6th of November, 1964. Their cardinal sin was that they fought fearlessly for political and workers' rights. In particular, we make mention of Comrade Mini, who was known as the organizer of the unorganized. It is largely because of his tireless efforts to organize workers across the Eastern Cape in the 1950s. He was tasked by the South African Congress of Trade Union Movement, SACTU, to organize metal workers. Subsequently, he became the Metal Workers Union Secretary. It is generally acknowledged that there is no nobler cause in the life of revolutionaries than the fight for liberation of mankind. May I add to these prophetic words that there is no loftier goal in the life of revolutionaries than to pay the supreme price for the liberation of one's peoples, of one's country. Comrade Mini and his fellow comrades distinguished themselves as some of the most illustrious and courageous sons of Africa. Their stories of bravery are yet to be told in full, lest we carelessly forget to capture these chronicles that define our struggle, our history, and our Africanness. Indeed, we shall be that generation which will be indicted by those that come after us for having shirked our responsibility of keeping the memory of our predecessors alive. Please allow me to address our fallen hero with humility and directness that he would understand. Comrade Mini, we stand before you on this day in your memory. We are not perfect, we are human and have made serious mistakes as the African National Congress. We have disappointed society, which has given us an opportunity to govern on their behalf. It is befitting to mention that our glorious organization, which you laid your life for, is in serious political and has serious political and economic challenges. As members of the Veterans League, we are the custodians of the values, traditions, and principles. We have, however, failed to ensure that there is consequent management against those who are found wanting or fail to live up to society's expectation. We have not taken up our responsibility to seriously ensure that those that face criminal and corruption charges must step aside and clear their names. To honor your selfless contribution to the struggle against the atrocious system of apartheid, we as the veterans of the ANC will work hard to unite and renew our glorious movement. We will ensure that those that are appointed to senior positions are skilled, competent, and are fit for purposes of governance. Comrade Mini, we are at Tsomo today, and we are saying that it is unacceptable that some of our municipalities are dysfunctional. There is no service delivery to the poor. There's little access to potable water, electricity, roads, and there's poor health service of our communities. But Comrade Mini, society asks us as veterans, what are we doing about it? The Veterans League has 259,000 members. And I was showing the executive mayor, how are we categorizing those members? How are we getting tied with those members? I'll come to that. And it is members of the Veterans League who are supposed to be part and parcel of the alliance structures in each and every district, every branch, and every province to ensure that there's quality education, there's quality service delivery, and there's quality learning and teachers of our children. But that is not happening. Comrade Mini, there is an alarming increase of gender-based violence and femicide in our communities. That is what the Veterans League is supposed to be doing, to make sure that it educates our young boys, that you don't beat up a woman, that you don't argue with a woman. I've never argued with my wife. If I argue with her, I walk away, because you'll never win an argument with any woman. Never. Never win an argument with a woman. Just walk away and come back later and say, no, but you were wrong when you said that. Then she'll understand you. Comrade Mini, corruption has again reared its ugly head during the COVID-19, especially in your province, the Eastern Cape. We are told that the Eastern Cape Public Works has still had to account for 1.2 billion rand spent on COVID-19 related tenders that were awarded to 562 suppliers. Comrades, when you raise these issues with Comrade Zweli Mkhize, that this is what is happening in provinces, that the hospitals and the clinics are dysfunctional, that people are lying all over, there are no beds. The first thing he asks, where is the Veterans League? Where are members of the Veterans League to take up these issues with the authorities in their area? Because it's our duty. We are the custodians of ANC values and traditions. We are, and no one else. And so we as veterans have to take that responsibility and hold the municipal managers to account and hold the executive mayors to account and make sure that there's proper governance and there's quality education and training of our young people. Comrade Mini, the situation at Nelson Mandela Bay leaves much to be desired. The MEC for COCTA must act and resolve this crisis. The metro in Nelson Mandela Bay needs a mayor, a municipal manager, and a permanent directors. It's embarrassing that Nelson Mandela, which is named after our hero, Nelson Mandela, was taken over by DA. Why? Because of internal factions within the ANC. And so we as veterans must make sure that that comes to an end. We must unite our people in Nelson Mandela, make sure that we deliver quality service to our people, because our people, the only thing that they want is quality service, and those that are looting with impunity must wear orange overalls. Comrade Mini, the unemployment rate is extremely high and shocking in the Eastern Cape, and it needs to be urgently addressed. According to the Eastern Cape Socio-Economic Council, the province recorded the highest unemployment rate in the country, of which it says 36.9% of young people are unemployed. Youth unemployment has declined by 3%. It has come to 53% of youth. 59 unemployment rate, female unemployment rate is 36.6%. And the labor force has a large share of people who have not completed secondary education, which stands at 43.1%. It's an embarrassment. After 47 years of democracy, we still have people in the Eastern Cape who have not completed secondary education. Comrade Mini, we have failed you as an organization, but as the Veterans League, we are prepared to rebuild this organization of ours, to unite our people, and to make sure that we bring back the values and traditions of the ANC. Comrade Mini, we will not disappoint you as the Veterans League. At the Provincial Working Committee and Provincial Executive Committee meetings, and at all structures of the movement, we will ensure that the elected members of the Provincial Executive must feel obliged to adhere to principles of organizational democracy. They must put society's interests first and not their personal interest. When a tender comes to build a school, we are told, some of the MMC will say, "Mina Fumanandoni," for this tender to be approved. But we as veterans will make sure that that comes to an end. They must commit to fight against corruption and factionalism and help in uniting our glorious movement and the South African society. Because the ANC Veterans League Constitution and the ANC Constitution stated very clear that the ANC Veterans League has the authority to intervene on all issues that affect the integrity and dignity of this glorious movement of ours. It makes it very clear that we must add value to people's lives and that of society. That's what the Veterans League is supposed to be doing. As members of the Veterans League, we'll help to rebuild the ANC Youth League that will emulate the features and principles and values demonstrated by the generation of Comrade Vuyisile Mini. I was asking the Member of Parliament, a young lion there, I was impressed that there are a number of young people in the Eastern Cape who are in leadership. But they always say, "Ninanbadala hamban sanfun," you know. But I'm happy that they're there. And then I even said to them, "Do you have strong structures of the youth league in the regions, in the province?" He said, "No, we're building them." Because as a comrade said, without strong structures of the ANC and of branches, there's no ANC. That's where power lies. Power lies with branches. And so we are saying to the National Youth Task Team, before they go to conference, they must build branches of the Youth League first. But not Youth League that belongs to individuals, but Youth League that belongs to members. Our challenges demand the courageous character of the generation of Comrade Mini. We have all to be prepared to sacrifice in order to renew and rebuild a coherent alliance that will make sure that our movement remains the inspiration that serves the people of South Africa, the continent, and the world. The ANC is not only talking about liberating South Africans, serve South Africans, but talks about ensuring that we serve the people of South Africa, the continent, and the world. Comrades, this is the journey that Comrade Mini traversed. We are all proud of the historical contribution he made to ensure that the ANC remains the rock upon which the hope, aspiration, desires of the people are anchored. As we dip our revolutionary banner in memory of our Comrade Mini, Vuyisile Mini, we promise to double our efforts to ensure that the unity that our people yearn for is realized in our lifetime. I thank you. Amanja!
Wow. Thank you very much, President. Akukho nengoma le. Ingoma le nto yakho yobheka eParliament. Hey, mawaw. Kufuneka sijonge le nto yobheka eParliament. Kuba nami ndixakwe ndizama uba ngu-statesman apha ngaphambili. Kuba bekuthiwe le program, program kaRhulumente. Kodwa ke utata uVuyisile Mini ebebhilonga kwi-African National Congress. Yiyo le nto besithe abantu bavumelekile uba bangamane begwija. Xa sihlalisa phantsi noko upresident notisha lomkhulu kumele ube simhlalise phantsi ngegwijo Mqomo. Itsho Mqomo. Linde wena andijonganga kwenye indawo.
Bambisandla sam. Bambisandla sam. We bambu bambisandla sam. Bambisandla sam. Bambisandla sam. We tambu bambisandla. Bambisandla sam. Bambisandla sam. Bambisandla sam. We tambu bambisandla. Bambisandla sam. Bambisandla sam. Bambisandla sam. We tambu bambisandla. Bambisandla sam. Bambisandla sam. Bambisandla sam. We tambu bambisandla. Bambisandla sam. Bambisandla sam. Bambisandla sam. We tambu bambisandla. Bambisandla sam. Bambisandla sam. Bambisandla sam. We tambu bambisandla sam.
Amanda.
Awethu.
Long live the legacy of Vuyisile Mini. Long live.
Long live.
Ndibambe nje kuloo ndawo. Ndibambe nje kuloo ndawo. Enkosi kakhulu kuwo wonke umntu lapha ngokuba simamele kakuhle le class. Ngokathethayo upresident apha ndimamele kakuhle uba uyasixela ubhala ileta ubhalela utata uVuyisile Mini. I hope abantu bave kakuhle ngoba ngoku ndiyibambile ndiyimamele le open letter ingqale phaa kwiinkokheli kakhulu. Sivile president, sifuthi sive kakuhle. abanye bethu bazawubane access nophinde sifumane nala recording siphinde siyimame lokuhle izinto zithethileyo apha ndicimba umuntu oyinkokheli nongumthunywa ebuhulumenteni ingakumbi othunywe i-African National Congress umele uba ayazi bisazela sakhe sihlaziyekile masicele ke ngaphandle kokuchitha ixesha u-honorable executive mayor u-councillor uwonga amagela eze ngaphambili azokwenza i-vote of thanks ngo-executive mayor nje president he is also the chairperson of the ANC in the region yabona ke uba manyani laa nto ubuyithetha apha yabantu abadala noko i-ANC mos umthetho lowayo ikhokhelwa generationally sometimes uba ukhutshwa ngamasebe indalo inendlela ethile yokufaser out abantu abadala kodwa asikho thina kula program ikulwana abantu abadala in the ANC asikho kuloo nto siya integrator in fact ngabantu abadala in the ANC so asikho kulo program thina ingafuna abantu abadala chairman and also executive mayor please come wenze a vote of thanks
Amandla
Gawethu
Amandla Gawethu
Amandla
Program Director O Councillor Umbotshane ndiyabona uba uyazama to try and ensure that this is a purely government program ka uxakene ne-spirit sikatata uVuyisile mini siso esi-director i-program towards the direction and the life that he led mandibulise kuwe ndibulise kwiinkokheli zikarhulumente mandiqale ngurhulumente kuba ubusithi program ka hulumende lena, including those who are deployed in various spheres of government at a local government level, province ni kunational. Ndibulise inkokheli ezikhoyo zonke zombutho wesizwe kunye ne-alliance ekhokhelwa yi-African National Congress. Asikayi iseyingxoxo upresident le nto ye-reconfiguration of the alliance. And we know that it will continue to be a debate and will continue to participate and engage because it enriches the alliance itself. But until then, the alliance ikhokhelwa yi-African National Congress. The leagues of the African National Congress amagqala e-liberation ne-NIC struggle sokukhulula abantu beli lizwe. Masibulise ngokukhethekileyo kwefemeli kadada uMini ekhoyo apha silapha kwamini. Masibulise ke nakwantu baseKrizani. IKrizani ene sub-regions or your local municipalities if you like, SE6, hosted here by Intsika Yethu. When engaging as part of the work that we do ekulungiseleni ukungcwatywa kwakhona kwamathambo katata uMini, ukuba enye yezinto esinokwazi ukuyenza kukutshintsha negama likamasipala ekuthiwa yiNtsika Yethu ibe yiVuyisile Mini. The office of the regional secretary, we have instructed that office to go and instruct the ANC Council caucus kulomasipala wase Intsika Yethu that the work must then start in earnest ekuqinisekiseni intobana loo nto iyenzeka. But as government, that is why leading to the 6th of November, there are quite a number of other service delivery related programs that must then be launched as but one part of ensuring that truly to what Dr. Mini stood for. Because lento yokukhulula abantu, it means there should be ubomi obungcono ebantwini. And the ANC, using the tool that is called government, kufanele ikwazi ukuphumeza kanye ezo njongo zokukhulula nokutshintsha ubomi babantu. Ndimvile because kuthiwa mandizobulela, ndimvile usodolophu walapha. Ayikho nale nto ka-acting, Councillor Mbotshana, it does not exist. Sinomeya apha kwaseNtsika Yethu. Naba becinga ubana they may have ideas and so on. They should know into bana bakhokhelwe kweve meya.
Akubonisana ndoza kuthi kuba khona abantu abanyulelwe lonto yokubonisana, then once they take a decision. So dolopho the Krizani Liberation Heritage Route inalamizila esasivumelene ngayo, but I have said ku councilor Umbotshane because the responsibility ye heritage iphakula directorate ayikhokhelayo, that having taken a decision satsho into yobana yeyiphi le mizila yenkululeko apha eKrizane. Make before sifike mos nadabe eKrizane, we must review that because kukho amagqala neenkokheli zombutho wesizwe that must be properly acknowledged, recognized. And if it means let's then temper with that arrangement. Kakade akho ndi permanent. So we ought to be disruptive, but now we are being disruptive, President. And it is but one of those areas is disruptive in a corner in Krizani. Abantu abatsha are given on a daily basis responsibilities. And we must say we're very proud okwangoku with the work that they have been doing in all areas of responsibilities given to them. So si uvile umyalezo jwaha siyabulela kakhulu. That we should consider the inclusion and neli gama lika dadu mini licace kakuhle. Siyavake program director indlela abantu basebhayi ebebesele betshate ngakhona no dadu mini and how they own him. Mhlawumbe ukugqitha nathi apha eKrizane and funeka sibe nezinto ezisiphazamisayo ngalo arrangement because sithi utata umini ngwalapha eKrizane. Noko asinakugqithwa ngabantu basebhayi upresident of the Veterans League utata uZikalala was saying to me earlier on unayo ne-letter of the veterans zasebhayi ziqumbe ziyafa ukubana ifamily decide ukuyothatha utata umini phakubo. But the guidance ebesoloko beyifumana ngokuba amathambo wakhe and the spirit sibe phaya ebhayi kungake kubekho ukulahleka kwabo endleleni. Now that speaks to the history and the role as played by Udada Umini and other leaders abasebenza nazo and those who came before him and those who closely worked with him. It is part of the narrative ebesi fumana from the Department of the Military Veterans. Because Lend is Kumbuza again, that is one of the reasons as part of the build-up programs towards the reburial. Lendo yokus Vuyisile umva si Kumbule futhi sifundiswe. Because ukuze sikwazi nokubheka phambili. Funeka siphazanyiswe ngokukhunjuzwa ezinye ze experiences which are not so nice. Because for us to ultimately appreciate and hold dear the freedom that we are all enjoying, it is because of those ultimate sacrifices
and sacrifices that were made by Odada Umini. And ukukhokhelwa kwala department by those who did not read from history, or who not only read the books, but who were at the forefront and part of those struggles, is indeed appreciating. Siyabulela ngala input, and sifuna ke uhambe bamuyo sibulelela even akwi leadership ekhokhele that important department. It was necessary that we, as part of reconfiguring government, that the war veterans, the liberation war veterans, zikwazi at that level. Because uba sithi sisebenza uhulumeni ukutshintsha ubomi, why sizawuthetha ngayo yonke enye into kodwa silibale amagqala ombutho wethu. Those who sacrificed everything, bancama isikolo, bancama iintsapho zabo, bancama abazali babo, because some of them went away and joined Umkhonto weSizwe at a very young age. Bancama obutsha babo, bancama iintombi, bancama iinto ezimnandi. Now, for us to continue appreciate and husband this freedom quite jealously, kufuneka simane sikhunjuzwa into yobana kwakungemnandanga. Sivile kwi leadership ye MKMVA the importance and the role that must then be played by members of the African National Congress, but more importantly, lento yokuqinisekisa into yokubana zonke zazinto zimnandi zibhalwe as injongo ze African National Congress asoze ziphumelele kweli xesha sikhoyo if the ANC is not in government. Indeed, it is an indictment that Nelson Mandela Bay kukho la ngqushungqushu esingayaziyo noba yintoni igama layo xa ibizwa. Iqale ngokumka karhulumente waya kwi-DA, and later sibona kutshintshatshintsha, andazi batshintshe kangaphi mawawa omeya kule pirotinyana incinci pha. It is a serious indictment on those who call themselves voters, members, supporters of the African National Congress, that nalapha ezintweni kubekho umasipala obizwa ngotata uMadiba, kubekho esasimo esijongene naso. Before sibulele wena president, manditsho pha kumawawa wokubana iKrizani District Municipality sicela ayoyibulelela kuprovincial secretary of the African National Congress in the Eastern Cape. Because as much as we are in government, sithunyiwe, and during the preparatory work for this program, I was in consultation with the organization, esithumleyo, uJola Savana, ukuba akekho umuntu ongcono nonokwazi ukuyincedisa le program yanamhlanje ngaphezu kwamasiqinisekisa into yobana the president himself of the Veterans League comes here azokuba sisithethi. Sicela uyosibulelela mawawa kweza ofisi zathiwa ngumfundisi insityebile ityebe gqithi akho nto ingenayo iKrizani is rich indeed uKhansilo Mbotshane uyisummarize kakuhle xa ethi with the listed challenges ebezichazwa apha ngumongameli challenges relating to corruption our deficiencies in matters of service delivery in education that mage sicelwe futhi ayikho enye indawo esicelwa kuyo ebetter ukugqitha bana sizoxelwa kanye apha ekhayeni likadada umini fortunately amathambo akhona abuyile ndiqinisekile utata umini uyeva but I want to also further appreciate president the commitment that we have made when you said the Veterans League of the African National Congress will do everything in its power to ensure that the values, the principles, the traditions of the African National Congress are indeed protected. And that is isidima sombutho siza kubuyela kwendawo efanelekileyo. You can be very proud that the Regional Executive Committee of the ANC in Krizani is leading by example. Umuntu ophuma ecaleni siyambiza noma wapha sithi Ndaga khawume ecaleni. And those who are leaders and those who are deployed in government apha eKrizani sithi ka sithi Ndaga ecaleni umbutho utsho asikafumani ukuphikiswa. Sisababulela kabantu abayivayo ingcebiso nezigqibo ze-ANC xa kumele zi-implementwe. That decision of the conference ekusengathi ngoku even though sasikhona eNasrec singabanye sengathi ngoku isheke ne-Veterans League ingathi ayoyithu sonke lenoba ubuyatyholwa uba kukho izityholo ezikugubungeleyo ukuba unento ezingathi azicacanga makomrade ifuneka siyithethe le nto abantu baseKrizani yabona was nam ndithi makomrade Councillor Mbotshane kufuneka siyithethe rhoqo le nto ukubana ayipheleli nobhala kwi-BGM of the ANC apho wonyulwa khona as a candidate funa sokusubject apha kwi-scrutiny se-community ithini community ngawe uzaba ngummeli wabantu kule wadi what does the community say about you not because we have been able to convince 56 persons of the 100 members of the branch of the ANC ba convince abakuvotela ube candidate funa siyomamela ba ekhlaleni kuthwani ngawe because ngaso uxhonyiwe napha epalini kwaso sephulumendeni you will be representing the brand African National Congress so mnikeni izonelise ngawe sivile president will continue as Krizani ukunqanda bese sichilo apha kuba afuneka usincedise kulend of ensuring that the Veterans League in our own region ibane structure. We know we have agreed in the REC that the ANC ayiphelelanga if the leagues zayo aziphili. And that is why whenever we get an opportunity, siyesikhale uba masincediswe so that the leagues zikwazi ukuphila. Bantu basekhrizani sifuna ukubulela kunini nabakhoyo apha namhlanje for being part. I think usodolophu ebeyithethile apha into yobana ngalaa mini of the reburial we may not have a very big gathering because kukho la process ye accreditation and so on, which is ayikho ntle zimeko because ngiqinisekile wonke umuntu would have wanted to be here. Kodwa siyafuna ukunibulela ke kodwa ngokumane sisenza some of these programs so that you also be part of this journey towards the reburial yamathambo kadada umini. Sinibulela kakhulu kakhulu ngokubana nibe khona apha namhlanje. But the last program director, sifuna ubulela kakhulu kwi family yakwadada umini for allowing us to be associated with the name kadada uVuyisile Mini. We know we perhaps do not even deserve just that association because uninzi lwethu kasizijonga asifithi kwindlela awayeyiyo utata uMini. But sifuna ubulela kakhulu kuni family yakwatata uMini ngosivumela side sizongena nalapha ekhaya sibambele umcimbi siwubambele apha ekhaya. Sibulela kakhulu ngokuba ningamyekanga urhulumente ukubana makaqinisekise into yobana amathambo katata uMini ayabuya. If you were not so persistent, if you were not so almost nagging us as government. Noba ke isixabanisane veterans asebhayilondo kodwa siyabulela ngokubana kuqinisekisiwe ukubana urhulumente comes true to ensuring that the heritage of this country, the heritage of this province, the province of the legend, iKhrizani ingingqi kadada uKhrizani zonke iinkokheli noba ziphi makubekho indlela yokuzibuyisa zibuyele kwiindawo zazo. Ndiqinisekile nangoku sawukwazi uqhuba kakuhle sisombulula iingxaki zabantu apha eKhrizani because omnye weenkokheli zalapha has now joined us back in Khrizani. Sibulela kakhulu kwi family katata uMini, sibulela kakhulu kakhulu. Engosi kuwe program director, ngosi drivela this program, sibulela ke egameni likamasipala, engosi kakhulu.
Engosi Nelash, ufana bule lo mntu ongu-program director, ndiyaqala umbona umntu ongamlibaliyo. Enkosi kakhulu, siyabulela ngoba ubulele. Ifemeli uba ifuna nje ukwenza nje nalo ilizwi lombulelo, isesisenza le announcement yalaa mcimbi ungomhla wesihlanu kuba ubuke wenziwa setata uMini, saba ngathi siyawuthatha kanti umthetho wayo ngumcimbi we-community le yalapha kunye nefemeli. Masinike ke utata eze ngaphambili azothi nje umzuzu uzaba mnye nje asele senzela le announcement senze ke ngokuthi na le inkulu announcement bakwa kwenzeka ntoni ngomhla wesi thandathu lo ungumhla we reburial kanye kanye I program yethu le ifikelele esiphelweni ngoxa seniyijonga khange ndi announce apha uba the program yethu president I live evukani na ku Facebook kuba abantu xa kubeke kwathi aba live banendlela ethile yokufuna ukungayithethi yonke into bekufanele bayayithetha so bonke abantu base Christiani njengoba besilapha basimamele basimamele kuvukane basimamele nakulamakhasi onxibelelwano so nakubo siyathi uba iprogram yokungethu sesibuyisonga siyifikelela esiphelweni
enkosi mhlale ngaphambili okokuqala mandizazise ndingumlamli wakantozili apha esomo ndicelwe ifemili yalapha emahlubeni apho umama katata azalwa khona warhadeka uba ndenze ilizwi lombulelo kuni nonke ngokulinganayo ndiyabulelwa apha ekhaya zonke ezintetha bezisiwa apha ziyasiphilisa siyifemili ever since le nto yayiqaliwe yabhothwa yaba nocinzelelo olukhulu kuthi siyifemili nezihlobo nezalamana We are happy today that Lendo Lena we are chat up a pegaco. Bula Lagakulu is 37 Beko is Suga. Good in a senior. Now a mayor as a Christiani. Dinner and Eternal Yoko theater up. Yokuba, the struggle continues. Nezinto ezakwenzeka ngo-Comrade Mini as a chairperson of the Heritage Group apha ke esomo sawucela into yoba sibandakanye whatever thing eyenziwayo kuba nathi we've got a program asifuni ukuphuma ecaleni we want to add our thing so that siphume ngento enye kasenza umsebenzi A comrade mean. It turned into it to mention, but this is not the only veteran. Zikona Nesini, O Greenwood Gojan, O Quent, Ondun. But now, Sifunaga Wogu, Zonga, at the end of the day, they recognize the oversight of Sabula and Kalomo Zongos.
And is something that cover cover. Ubaguza when the Gando Nuksuga and Woku Upega Kumta was standard. Sinala Five Becker were mentioned program director. Ngala Five with a being seen. We will be celebrating his centenary of Vuyisile 100 years. So urhulumente uyasixolela nawusixolela madoda anxibe ezampahla ziblu ba noko ndiyaqonda uba sawugqitha phaya enanini ngoba iyabe icelebration noko ke icelebration abantu bayafika phaa ku-500 ndiyabulisa tshawo ya ikhona into etshoyo so ngoku ukusukela namhlanje nangomso ubheka pha kwe-5 sizabe sinazo eza services zosasa nobani bani abantu abantu abangathatha intweni bazozibhalisa abangakhange bazibhalise nabakhubazekileyo ba sinetendensi inkokeli zongabazi abantu bendawo abahlala kuzo ungayazi uba ziinkokeli ezinjani kukumntana osisiqhwala inkokheli azimazi azithethi ngaye kuku mama olele pedi nokhubazekileyo ongaboniyo inkokhelazi bazi andizazi inkokhelo njani ezingokhelo zepokotho mazingasimoshi apha kwakhongolozi ukhongolozi akayonkokheli inkokheli kakhongolozi inkokheli yabantu ngoba ibekiwe uba mayikhokhele abantu kufanele yenze njalo ke izani ke ngolesine sizotya inyama amangoba izemba bazawuxhela iinkoma zawukhala ingoma aba mu kulo msi sisike kanobomu inkosi
Enkosi kakhulu alandelayo ke i-announcement kuba sesisenza njengoku i-announcement elandelayo yiyoba ngomhla wesithandathu ngumhla lo ekuzawube kungcwatywa umzimba ndandifundiswe phaa ilaa department ke yakwa phaa kwa uba akuthiwa ngamathambo kuthiwa ngumzimba nangoku kusatshiwo uba ngumzimba so babetheke ngosasifundiswa meya ngokuthiwa ndingaphinde ndi-acting ngomeya kwakuthiwe ngosasifundiswa uba liyaofende ligama lithi amathambo so funeka sisebenzise ligama lithi umzimba so kuzawube kungcwatywa ngomhla wesithandathu njengoba niyazi ukuba ii-regulations zikarhulumente zithi umngcwabo funeka ube nabantu abayi-100 apha kule ndawo izawube inomngcwabo abantu abalindelwe phaa bayi-100 and abo bantu bayazazi yiyo le nto xa besixoxisana nefemeli siye savana uba makubekho ezi programs zifana nezi nale ifemeli izawuyenza ngomhla wesihlanu ukwenzela uba i-community kunye nabantu bonke abakufitshane notata uVuyisile mini nefemeli kubekho iindlela zokuba bakwazi ukusebenzisa bona ezo nkqubo kodwa ngalaa mhla wesithandathu ikhona into eyenziwayo yila ofisi kapremier ukuqinisekisa ukuba noko aba bantu balapha bazawube yi-100 kukho enye indawo ezawulungiswa ezawuba ne-big screen ukwenzela uba i-community ikwazi nayo ukuba yinxalenye nezinye iinkokheli zizawuhamba ziyoba phaa enzela uba sizama indlela yokongeza inani kuba ifemeli le iyakhala uba noko u-100 lo ne-community mncinci kakhulu kodwa sithe asinawukwazi ukwenza imithetho siphinde kwangokwethu siphinde siyophula kungcono sikhangele enye indawo yiyo le nto ndibona kulungiswa phaa kweli holo lalapha enzela uba ibe enye yendawo ezawukwazi ukusebenzisa as an alternative venue so ikhona ke loo nkqubo eyenziwayo kodwa ngalaa mhla wesihlanu kuzawube sekuanawunswa ukuba kuzawukwenziwa ngoluphina uhlobo for laa ndawo ndizawucela ke ngoku kuba inkqubo yethu noko siyishwankathele siyisongile simeni ngenyawo sonke sicele uDJ asikhokhele kumhobe wesizwe ukuvala le program xa kuculwa kumhobe wesizwe bonke abantu bamangxi kuloo ndawo bakuyo akubikho bantu bahambahambayo kothulwa iminqwazi ngabantu abangootata kuba ngumthandazo lo wesizwe ndidla ngobona abanye abantu ke befuna ubeka isandla kule ndawo kudla ukuba bedla ngobona umongameli awuyenzi loo nto xa ungengoprezidenti izandla zakho ziba lapha xa ungengomongameli ungafuni uzenza uprezidenti walapha emhlahlane so sizawucela ke ngolo hlobo sizole ndiyayazi uba badla ngoba khona abantu abaphaa ngaphandle ntintini sithi ngoku sicula umhobe wesizwe babe bona bebhizi ziinto zabo sizawucela uba kuloo ndawo kuyo ume uzole ngumthandazo lo wesizwe ekufuneka uba unikwe imbeko nentlonipho oyifaneleyo ndizama ke nolinda ke DJ xa kuzawucula umhobe wesizwe bakungawiflek Inkosi siyabulela. Bayimkhosini wathi dismissed bayimkhosini. Ndile president. Wathi dismissed. Yabo dismissed.
Kubile namhlanje.
Omso. Kuthiwa abantu balapha ekuhlaleni kunendwendwe eziphaka omkhulu xa kuphunywa apha ikomkhulu liyacela uba bahlali balapha baye phaka omkhulu kunendwendwe ezikhoyo ezifuna abantu ngoku.